Ukuze umama nomntwana babe nempilo enhle, bonwabe, kufanele batshe ukutya okuzinhlobo zintathu yonke imihla. Uhlobo lokuqala lolwakhayo. Oku kukutya okunceda ukuba umzimba ukhule futhi uzinyange ezifeni. Uhlobo lwesibini kukutya okunika amandla. Oku kukutya okusinika amandla esiwadinga xa sisebenzisa umzimba. Xa sicinga sidlamke, sizive siphile kakuhle. Uhlobo lwesithathu olubalulekileyo kukutya okukhuselayo. Oku kutya kunceda ukuba izifo zingasingeni futhi kusikhusele kwizifo ezininzi ngokwenza imizimba yethu yomelele ibe nempilo. Kule video siza kuthetha ngokutya kohlobo lokuqala, ukutya okwakhayo. Ukutya okwakhayo kuneeproteini ezininzi. Iiproteini zinceda amathambo nezihlunu namazinyo aqine omelele. Umntwana zimenza akhule namalungu onke omzimba wakhe akhule. Iiproteini zinemisebenzi emininzi emzimbeni. Ngakho ke kubalulekile ukuba sitye ukutya okuneiproteini kuba zinika umzimba izixhobo ozifunayo ukuze wakheke uzinyange. Imizekelo yokutya okuneiproteini ezininzi inyama yenkukhu, ifishi, inhlanzi, inyama ebomvu, ubisi, amasi, amaqanda, iimbotyi, ierityisi, inyama eyenziwe ngesoya njengale mincemeat iba sebhokisini ze-imana ne-norox nee-lentils. Uyabona ke ukuba ii-protein zifumaneka ekutyeni okwahlukeneyo. Ukutya okuvele ezilwaneni njengamaqanda, inyama, ufishi, inyama yenkukhu kunama-protein amaninzi. Amaqanda awaduranga futhi angatyiwa qho. Inyama ebomvu neyenkukhu nefishi akukho funeko yokuba zityiwe qho zona. Kuninzi ukutya okuvela egadini okuneiproteini. Imizekelo yokukutya zii-lentils, ierityisi, iimbotyi, inyama yesoya nee-ertyisi ezingamaqhekeza. Ezi ndidi zokutya kwasegadini zikholise ukungabi duru, zibe zinezakhamzimba yaye zinokutyiwa yonke imihla ukunceda ukugcina usana nonina bomelele benempilo. Kumama okhulelweyo kubalulekile ukutya ukutya okunezakhamzimba neeprotein ezaneleyo. Ukutya okunezakhamzimba kunceda ukuba umntwana akhule omelele esengaphakathi kunina. Oku kutya kwenza ukuba umzimba kamama nosana uphile futhi ubuyele emzimbeni ophilileyo msinyane xa se ebelekile. Xa umama encancisa ubisi lwakhe luba neeprotein ezininzi. Ngakho ke kubalulekile ukuba atye ukutya okwakhayo xa encancisa. Ukutya okwakhayo kwenza umama nomntwana bomelele babe nempilo.